yatumye Imams for She ni kampanye yatangujwe na Muslim for Progressive Values ibaye inspire na kampanye ya He for She yatangujwe na Unifam mwaka 2014 ngaha mu Burundi cyatuye tangura mwaka 2016 ngaha mu Burundi da kampanye Imams for She imaze gushika ku bintu bitari bike nko mu ntara twatanga karo nko mu ntara zitanu umugambi imaze gushikamo cyane gose ni nko ngaha ibujumbura imakamba ingozi igitega hamwe ni muyinga turamaze gushira hama cooperative ashikafi 32 atwagwa n'abagore nyine ubwabo hatwatanga hakorero nk'icooperative ibujumbura mu cibitoke aho abafasoni bagiye hamwe bakaza barafuma amashuruka bararangura amashuruka bakayafuma bakashora bakadandaza ngahe Burundi bakongera bakayadandaza no hano hano hanze y'igihugu Nonga hibujumbura nyene abafasoni bagiye hamwe barashiraho ibutike bashobora kudanda badanda badandaza bakaronka amafaranga inyungu ibateze imbere. Nko mu ntara ya Gitega abapfasoni bafise imangazini nabo nyene kandi badandaza bakaronka ibyo bashobora kubashasha kwiteza imbere.
Narakoze gose twebwe twigira turara inzara abana barara inzara turigurana tukariha tukaba tugifise umutahe tukaba dufise n'inyungu aha turatora akadeni k'ibifungurwa tukongera tukatora akadeni k'amahera.
Tuwatanga karo kandi muri komine Mutaho aho abafasoni bagiye hamwe borora impene
nkuko abivuze twebwe turabakenyezi b'Imutaho komine Mutaho intara ya Gitega tukaba dukora uburimye n'ubworozi kugeza isaha tugeze ku mene 43 uburimye naho twarakose imirima ibiri tugerageje guharura nka hektari 2.5
aha kandi twoja nko mu ntara ya Muyinga aho abafasoni bagiye hamwe bashiraho ihinguriro rihingura ibyo babarimye ibigori ibiharage aho babihinguramwo buyu bwo buyu bakabudandaza mu hagati yabo no mu bandi babanye
uvuga abanyagihugu bino burafite akamaro kanini ya gose kuba barabushima n'ubuye bumeze neza gose nico yituma twemo turasaba yuko mwadufata mu mugongo kugira uyu mugambi ubandane ayisendehashi yari yagerageje kudufata mu mugongo iraduha agafashanyo gatoya ariko naradufashije gusa twashoboye gukora utuntu nyine dukeye.
Aha twibutsa yuko mu Burundi abapfasoni basanzwe ari ibice 52 ku ijana usize inyuma ari ibice 52 ku ijana nta terambere ririmo wahava uronka nta n'iryo wahava ushikira. Iyo kampanye Imams for She rero nituma abapfasoni bashobora gutera imbere bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere ikibano cyabo bakongera kandi bagateza imbere n'igihugu cyabo. Murakoze.